Nokulumende uyakwazi ukusincedisa ukuphuhlisa le mihlambo yethu yezigusha ngokumane esonge esinika inkunzi esimgangathweni ezenza ukuthi igusha zethu zibe noboya obububo sikwazi ukusinika nemarket xa sizithengisa igusha igusha ngoku nandifumene nenkomo then zizo ke ezizawuphinde zindincedise kuphuhliseni kwalo mhlambi ndinawo nalapha engingqini sibe nenkomo esakwazi uzithatha zithi xa sizise emaketini zisinike ngconwana ebhatalweni
kufuyele uba sithengise sidle nani siyabona uba urhulumente uyasixhasa kakhulu kuba ke sisoloko nathi sisecani kwakhe sifuna amacebiso sifune noko uba masingenza kanjani xa imfuyo yethu ime ngolu hlobo asicebise nangokosa wethu sisafunda ke sadinga nofundiso uqeqesho
ndike ndathi urhulumente esinaye uyamangalisa US elisebe. Ndiyaqala uke ndilisondele kangaka. Naleni inxaso ifumele bendingekayilindeli. Yiyo lento imangazile impilo yami. Nangobe ndifilisha le form andifuna uphosisa. Bendiphosa nje umnatha emanzini. Ndinikwe amathokazi alishumi eBonsmara. They were all in calf. Amit. Danikwa inkunzi yenkomo emazinyo mabini nansi ya